They are man for so no mu lotu numbers and an numbers no ya na free nyame and free bonsam.
Oh, mammy, where were you? You be yam din. Because ya kasa mama for ti, o kasa e free bonsam wa. We be ka je say what did not them. What must here? Kasa free nyame so so a. Nyame so ma nyame ntwa lotu. Ndi. Yes go so, bra no nam no. Asu ya for no busa no question bi. Say papa. Papa Yesu, who ma o de ya djuma yi? E free. No mo pa hunu ana yesu so wono an ka nyo se fi nyame a ana se firibu no sambu mo na so ka chio mo se na mo nso tumi a mo nso mo de eya dwuma no mo nso firi hin mwae no ma awo mo no wo ma ntima musa na se biyo ndi ya ntuma tiefo no wanka se bu ho atena fa
ai acha se da de ya da se se unya e bread mai.